kain batik asli di Batik Bilbir Solo, teknik cap tolet, bahan prima lampion, harga Rp45.000 per meter, minimal order 50 meter.
Minimal sing 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 sing